imbabazi kugira ngo neshe umena amahoro yo mu mutima umu bushobozi kugira ngo neshe umena amahoro yo mu mutima Mwami wanjye Yesu fata ukuboko kwanjye Yo,